ishintsha amantombazane. Bathi ngithanda amantombazane. Bathi ngishintsha amantombazane. Bathi ngithanda amantombazane. Bathi ngishintsha amantombazane. Bathi ngithanda amantombazane. Bathi ngishintsha amantombazane.
CDSA, baba.
I don't think CDSA is cool.
DJSK. Stu, shangu matawse.
Shangu matawse.
Boss, support.
Boss.
I did put some mix, man.
Certified, licensed to prove. I'm under the bang, this ain't no sugar. Nekinga kuduwa no paperwork,
yes,
some tata SK, bahela le namba
bahela boy,
isandla phezulu, yanibopha SK, odlala le ngoma suphethelo December.
Hey,
that's gonna sit down and go live.
nawe
Usamba benge
age
again.
high.